Warusko ushobora kumenya uko isiri utavuyavuye. Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube bita byiza bishya, maze tukugezeho ibishya byiriwe bicicikana hirya no hino. Tubanje kugushimira wewe kandi subscribe, murakoze.